Bo imache ntago yari yoroshye kubera ko nyine turatsinzwe bine kimwe bigaragara ko ari bitego byinshi ariko nyine mu mpira bibaho twaje ducaga gukina umukino wacu wo gutangiza tugakina ariko habayeho yuko abakinnyi basa nkaho bari bafite concentration iri hejuru cyane ku buryo urebye nk'ibitego bibiri bya mbere n'amakado kubera yuko Rayon Sports ntabwo yabivunikiye ahubwo twahagaze nabi hanyuma Rayon Sports ibyungukiramo idutsinda ibitego bibiri byihuse abakinnyi twari twaganiriye nabo icyo kintu ntago cyabayeho kwirara buretse yuko ahari umukinnyi ugera mu kibuga wamuganirije bimwe agatekereza ibindi ariko nta kwirara kwabayeho ahubwo birashoboka yuko abantu bagize concentration iri ku rwego rwo hejuru kuko wabonye yuko ibitego bya badutsinze kenshi cyane babaye nk'abashiduka cyangwa se nk'abakanguka byabaye ariko nta kwirara kwabayemo Rayon Sports ikipe naivugaho yuko yajeyo izi yuko iri mu mwenda izanayo ishaka kwishyura ndetse ishaka no kurenzaho bagize amahirwe rero baratsinze uyu munsi amahirwe yari ayabo navuga ngo félicitations ntago ari ikipe mbi malgré yuko wenda bashobora kuba nabwo harimo utudeshe bazagenda bakosora ntago ndi umutoza wabo ariko ni ikipe ikinika nabo baje bari hejuru ariko mu by'ukuri ndaba félicitations icyo tujye gukora no gukomeza imyitozo kandi nubundi dukomeza intego yacu yo kuza mu makipe meza ari imbere ntago match imwe ari championa nta nubwo turimo gukina turunwa tujye gukora imyitozo dukosore buriya twabonye aho birimo gupfira
sinovuga ko match yari yoroshe kuko wabonye yuko twagiye mu gice cya mbere ari kimwe kuri kimwe gusa novuga consigne mu gice cya kabiri urabona ko zakurikijwe novuga ko Musanze twashoboye kuyibloka ku mipira ariko irakina mu gice cya kabiri ko mwabonye yuko ata okazio bigeze baronka novuga rero match ni yari yoroshe ariko uno munsi twagerageje kuba efficace uko bishoboka nkuko mu yindi minsi twara turonka ama okazio nidushobora kuyakonkretiza ariko uno munsi byashobotse nibaze yuko biduhaye icyizere kuri match zikurikira mwabonye doje performance yiwe urabona yuko ni umukinnyi twagiye turintegra buke buke nawe yaronse umwanya mu gice cya mbere muri fazare yo gukina ama match minota mike 15-20 hama ubu harageze yuko nawe ashobora kwigaragaza agakina iminota myinshi Pascal nawe nyene turiko turagenda tumwintroduza nk'uko iminota 10-15 kandi mwabonye yuko yanashoboye kuba efficace yatanze ni pass yari gushobora kuvamo igitego iyo Prince atirangarako nibaza yuko nabakinyi beza nabakinyi novuga bakazoza muri Rayon Sports nico gituma rero turiko turafata umwanya novuga kuri performance yabo ni nziza nukuraba rero yuko bashobora kubandanyirizaho bakabandanya aba performa muri match zikurikira nibaza yuko kuri match ya yo kwa gatandatu ya Mukura Paul Were yashoboye gushika ejo uno munsi nibaza ko yashoboye kwiyantrena gatoya ejo tuzoba turi kumwe mu myitozo tuzoraba fitness iwe ngene izo bimeze turabiko dushobora kumwintroduza meme chose na Rafael we twafashe kumuruhurira turabe eske igicumwero cya kabiri ameze gute turabiko dushobora kumwintroduza onana si ntaraba neza iyindi novuga ni ruvumbu nibaze yuko ibintu vyiwe byashoboye kurangira uno munsi nawe ashobora kuduha renfort kuri match zikurikira Breza aragwaye nibaza yuko nawe niyakira azoshobora kuza mu bandi tukaraba yuko ashobora kudufasha pressure n'umutoza birajyana sinovuga ngo ni hari ingingo uno munsi nuko uvuga ngo ni hari ingingo ariko hariho ni naka kazi dukora je nta pressure nishira ko nta pressure ahubwo nshira ku bakinyi jewe ndi concentre kuri match akazi ndiko ndakora ndakazi ndakamenyereye sibwo bwa mbere ntoje equipe nkuru rero iyo pressure iri mu bantu barayivuga ariko nibaza yuko izohera je ndi concentre kuri equipe nibaza yuko i course ya championa tuyirimo neza ikintu cyatwandikavye cyane novuga ko ari mvune ni ikintu cyatwandikavye cyane ubu nibaza yuko turiko turagenda turekipera abakinnyi bamwe turabaye ko muri shampiyona imikino ikurikira tuzobandanya tumeze neza novuga ni intsinzi dushoboye gutsinda tugatsindamo nibitego bine nkuko mwarimo abivuze tutari bwabashe kugushika ko mu gice cya mbere cya phase ale ni match novuga iduhaye espoir kuko hari hakiri imikino myinshi tudashobora tudatsinda tutaronka insinzi abafana bacu badafite ibyishimo natwe twese abakunzi bose ba Rayon Sport novuga ni insinzi iduhaye icyizere ni insinzi izotuma n'abakinnyi basubira kujya muri confiance kuko tugasubira muri dynamique twamye ikindi novuga phase retour ni gice kindi kiba gitanguye haba haki iminsi myinshi abakinnyi bagiye mu bindi bataragaruka muri championnat neza nibaza rero iyi nsinzi itugarukanye muri championnat itweretse ko nibintu byose bishoboka kuko ubu nkuko wabivuze twari ku mwanya wa gatanu ubu dusimbiye ku mwanya wa kabiri rero ivyo vyose nibaza yuko bizoduha icyizere niyo pressure mwariko muravuga ikagendera gabanuka kuri twese twebwe kuri staff ku bakinyi no mu buyobozi turasigaje umwanya umwe turafise option turacyahari hi minsi nibaza yuko uyo mukinyi tugiye kumurondera tubonye uwo dushaka tuzomushiramo hama tutabonye nibaza yuko tuzogerageza gukompoza nabo dufise ariko ikintu tugiye gukora muri no minsi nukurondera uwo mukinyi dukene turabiye dushiremo imbaraga zose turabiye uko dushobora kumwuzuza
aracyari utabaza muri 9 cyangwa birashoboka ko wenda haza umufoto sana
hazoza umukinyi sinovuga ngo ni rutayizamu bivana tubonye rutayizamu tuzomufata dushobora no kubona umuwinga tukamufata dushobora no kuronka umumediateur tukamufata kuko urabona yuko dufise imvune nyinshi harimo bambirizi harimo bande no kuraba eske izi imvune zimeze gute eske dushaka umumediateur eske dushaka umuataka eske dushaka umuwinga nivyo vyose tugiye kwicara turabe dukorane na team y'abaganga turabe eske konferensi zacu zimeze gute eske murabona ko dufite match zikomeye ku mikino itanu iri imbere dushakamo amanota rero sinovuga ubunyene exactement umukinyi tuzokongeramo ariko do preference yo mu mataka